Sanibona nwengane zakwethu, ake nginibingelele phinde futhi nginamukele le channel ehamba phambili inkezo. Mina ngiphezwa ngithuthi ungakhumala bathi elas bona amakhomenti mhlawumbe ema ukuthi usemusha lakhanzo, phinde ngicela usubscribe, ungakhohlwa ukukhomenta nokulikha, kanjalo futhi nokushare kwekhona nokukhulu kunakho konke. Bafethu, endabeni ezingena manje kwizona esisithola manje, insizwa laphana uKhuzani Mpompo ungazanjalo nensizwa uQuality umfoko uyela sebayathelele namanzi kuze ngomunje kuze ngemuva nje kwengxabano eke impela yaholela ekutheni ke kugcine sekuba khona impela olimalayo laphana ke ngensimbo ke sokushawa ngenqindi okanye impama laphana. Lezi nsizo ke yokhumbule kunevideo ethanda kakhulu enkundleni zokuxhumana lapho khona uKhuzani Mpompo sakade shawa khona uQuality umfoko uyela laphana kwemcimbini obosemnambithi ke i-150 Maskandi Festival. Le post ke efakwa uKhuzani Mpompo elandela kwivido laphana ke kade baxolelana khona bethelelana amanzi. UKhuzani ufike wabhala ukuthi ke sizwe sikaZulu singabe namaphutha nokuphambana akanoma ubani, sesixolisile satholelana amanzi nomfo kabiyela sesidlulisile sicela kunina yedlule eyamadoda yaphela. Akekho umuntu o-perfect emhlabeni, wonke umuntu yawenza amaphutha. Sibonga kuBigZulu okungiyena ohlanganisile sayikhuluma kwadlula le ndaba. Ubhala kanjalo ingane zakwethu uKhuzani lapho kade ehlane khona nonsizwa uQuality umfoko kabiyela bathelelana amanzi bexolelana laphana. Ngazi ke mhlawumbe ukuthi wena luthini lwakhuvo ngalolu daba ngane zakwethu, kodwa ke sihlangane laphana comment section ungixoxele kabanzi ukuthi mhlawumbe luthini lwakhuvo mayelana nalolu daba. Mina ngaza ukuthi ngilasibone sengiphuma manje nenthembiso unyabuya funa nevideo elandelayo. Wevideo elandela kwakho ukusubscribe nibe nosuku lomnandi, nithanda khona.